wamama wenzangu, nawatakia Happy Mother's Day. Na AMG wamekuja hapa sababu mtoto wangu aliinvesti na wao, na ndio maana wako hapa. Na nyinyi Mother's Day pia, muombee watoto wenu wainvesti pia. Wakibarikiwa pia wamama, tumebarikiwa. Happy Mother's Day, all mothers. Happy Mother's Day, Happy Mother's Day. Thank you.